Katahi anō, ka whati mai ngā kōrero mō te kai tākaro mā te kapa Panthers, uri Māori a Dallin Watene-Zelezniak, te kāpene o te kapa Kiwi. Ka pakanga atu ki ngā kāngaru ki te pā o rarotonga a te rā horoe. E whai ana te uri e 23 tau te pakeke I ngā tapuwai a tōna tūpuna a Steve Watene. Kui ara te uri Māori tuatahi ki te kāpene I te kapa Kiwi. A I ara hina tērā kapa mō te wā tuatahi I te tau 1934.
I think he's smiling down at me at the moment. I think he had a part in this. So yeah, I'm very, very privileged to be able to carry his blood inside me and yeah, I guess represent him.
Kaore kore, ka tautoko pauteka te whānau Watene, mātua rā ki tana karanga matua a Dale husband, ia Dallin I te pakanga nui a te mutunga wiki, ka heke mai nei.